Gamalam Utembelan in Minyan. Minyakaya mi 37. Ngazalwa along 1984. Ngihlala eCrato kodwa ngoku dilapha eRhini. Khule no sister wam. Sister wam ndikhule naye qha omdala kunam ngowa 82 yena. Mina ngowa 84. Ndikhule naye ingathi umamam. Because mama wayesoloko akekho kuthi. Then uthi wento ke ngoku ndafuna umsebenzi ndasebenza ndasebenza ekontrakini. Ekusebenzini kwam ekontrakini ndadibana nalo mfana kuthiwa ngulali phaa ekontrakini sasebenza kunye phaa. Esithanda ke umlungu wethu kwaba singabantu abasebenzayo. Lo 4 months sasishiywa nguye ngumlungu yaye yasinika ileyo off phaa emsebenzini. Then ulala kwethu ke ngoku wathi ulala hayi mtshana msibana wathi sizawusebenza endleleni njengoba akho nto sinoyenza na endleleni. Ndathi hayi fo ndina soze ndiyenze loo nto mna usebenza endleleni. Abantu bazandijonga njani bendisebenze ndingazubhatalwa. Wayenza yena yedwa laa nto. Ndambona uba tyhini uyayifumana mos imali ulali. Ndabona hayi mani mandimncedise ulali. Then ekumncediseni kwam tyhini nam ndayithanda le nto. Saqhubekeka nulali ke saqhubekeka saqhubekeka till ngoku.
Sometimes imali esiyifumanayo ya bangadibatha ibandle okanye sometimes ingabikho ntle. Siyakwazi uyafana sifike sisebenze sibuye ne-R5. Qha. Siyakwazi uya ngenye imini sibuye ne-120. Sometimes abuye ne-nix. Qha. Asinazikhalazo ngaloo nto asikhali asisolini. Asisoli nto siyakhontinuwe sasisebenza. Besikwazi uyenza i-150 okanye 1 then siyiselishe laa mali sobayi-4 sirhulelane silale sityile silale sityile sithenge umbane iyo sithenge ikhandlela sambane ngosalendlela sithenge ikhandlela sithenge ukutya sitya silale sivuke ngomso siphinde siye bancoma abanye sometimes siyakwazi uyenza i-300 ya khona ikhamba kuthiwa kaskipha kantontoni lako basincedisa uthi ufumana laa bhoti laa bhoti anikale ndibhala ngipen ufuma ndikhuke ipen ndibhala 5 rand donation weare unemployed ya then bona bayithatha lo bayenze yayibhoti enkulu ngalahlobo yayisapotileyo basinikileyo then ya naphi naphi
unyanisile ngoba sithe sisebenza phaa etown phaa high street ne then kwathi gqima sukuzwa indali kwaye basinika imihlakulo yayi-2.
Igama lami ngakhona ndihlala apha eRhini. Ubhutilali noThembelani bazitshomi kakhulu and bayawuthanda umsebenzi wabo futhi ndiyabazi ubazungu nothi ke far away ne ndibazela eziuba sisebenza apha uyabo. Ubhutilali ndingatsho uyawuthanda umsebenzi wakhe and unamandla and unespiriti okokoko sokuactive.
Enyanisweni ngawona mani successful amathuba emisebenzi yabo abantu abaninzi baphangele ngakumbi ibhutazi yakuzibuza ixesha elinzi ngokuze bayabhizi kumosa not because bayathanda no menze usokola yabo amaxesha amaninzi ya benzela lo mntu cinge ngecrime akungukwenza icrime akungukwenza into ezirongo yabo so sivula amathuba emisebenzi top opportunities singaphatha imihlakulo manjina yabo mfethu no basebenze sinike abantu basebenze yabo sibeyibhosi iyisupervisor yam yabo ya ndathi sithini sibe ikhaya senze sivule ikhampani yethu yabo emntu onto onoluclinas igama lekhaba lifee silicinge two yabo besithi ubuntu ntontoni pro yabo so ya
zii-aim zakhe ke ezo mna ibingasi ke mna ndisebenze kamasipala yabo noba ndisebenze ubomi bam bonke phaa ngamasipala ndifumane i-wages phela kwenyanga loo nto ubona ndiyinyamezele nje laa nto leyapha endleleni ndinyamezelele loo nto nale ayithethayo ndiyayifuna nayo uba yenzekile one of them ingasibe khona eyenzeka eyi-1 ndibe nekhampani yam okanye ndiqeshe wamasipala noba ndinayo ikhampani ndisebenza amasipala ndifumane i-wages
Yeah, I'm not a anda umasipala. I was calling you with Valencia. I was going to ask you, Maspala. You know, that is what you want. In the interest of the team. Yeah.